obi frɛ me ɛne me di nkɔmmɔ bi ɔse counselor mede me sika ahwɛ ɔbaa bi maboa no de no akɔ university yɛhyehyɛ awareɛ no na wofoɔ nyinaa nim sɛ mebɛware no afei wokɔdo university second year mepɛgɛɛ baabi a mehu no mefrɛ no a wɔmfa nti meyɛ magye sɛ mepɛ no surprise visit afei mekɔdu school mu hɔ a ɔni ne hostel yɛnkyine nkɔpɛ no a sɛ ɔsɛ bɛɛma foforɔ dɛ ɔhu me koraa no ne yɛm anhye no ɔmfa ho ɔse mentɔɔ no menware no nti menne ne so nhyɛsoɔ biara meka deɛ mɛka biara sɛ nka mede kyɛ no mpo na maafena afa maadeɛ because mepɛ no wobɛyɛ sɛ ɔmpɛ m'anim ahwɛ bio ɛhyɛ me nka meyɛ ku me ho mpo but wobi na hyɛɛ me nkoran ama me suro maa na memmɔ mpaɛpa ma no da menim sɛ nsine yie da ɔbɛbɛre ɔka saa nsɛm ɔ nyinaa kyerɛ me na medwene nsɛm bi ho yɛ din na ɔno mmom na metuo no foɔ sɛ ɛbɛyɛ a ɔmfa saa aniberɛ no nkɔsoɛ mmaa nyinaa so because nyɛ ɔbaa biara te saa menim obi nso ɔno nso ahyɛ obi aboa no amede bɛkɔ no baa bɛyie ama ɔno nso aba bɛboa bɛrima no ama ɔmmɔ aware ma bɛrima no kɔ abɛnya sika akyɛ ɔba no hawa no ɔbɔ ɔbaa no ɔbaa bɛrima no sika su abɔno ɔsam no ne mfifiri de hwɛ ɔbaa no ɔbaa no nya baabi si yɛ ne werɛ mfi no ɔno asan bɛbɔ bɛrima no gyetra ma bɛrima no kɔ asan bɛnya sika akyɛ ɔno ɔbaa no ɔmoda so ware kamakama ne nyɛ ɔbaa biara na te saa na mmom mo a moyɛ saa no nyɛ mmaa nko a mmaa ne mmarima mo ne mo partners te ɔbaa ne bɛrima te bɛrima bɛhwɛ no a bɛduru baabi na wato no atwerɛ yaayaaya bɛ ɔbaa bi bɛboa bɛrima mmerɛ duru baabi na ɔhu sɛ ɔbaa bi na ne ho ɔfɛ ɔbaa bi na wɔtoɔ wɔagya ɔbaa wɔyɛ ato akono yaayaaya ɛ meka kyerɛ wo sɛ obi aturu wo kɔhwɛ nko a yɛnturu no nkɔhwɛ owu woyɛ nnipa saa na ɔde awerɛhoɔ no yɛwodie ɛka biribi a ɛbɛnya wo sɛ woyɛ obi a wɔasisi wɔ bi wadaadaa obi ama no hwɛ wode ne sika nyinaa ma wo na akɔhunu bɛrima foforɔ gyaa na wokɔhunu ɔbaa foforɔ gyaa no a hunu sɛ wobɛbrɛ woahwɛ yɛ nsi wo yie deɛ wobɛyɛ biara ɛnyɛ yie yɛwɔ kwan a yɛfa soɔ sɛ wopɛ sɛ wode ne gyae mpo a ɛnyae no out of love for another ɛnyae no out of sɛ wofili shame sɛ ɔka wo ho anaa wofili kyɛ sɛ ada ne ɔtan yɛnya ne saa wo wo ne obi atena waboa wo na biribi nti wopɛ sɛ wode ne gyae a tie deɛ meken frɛ no na ne ne ntena se wopapɛ obi ka wo ho bra anaa aberanteɛ mepakyɛ wo m'ani sɛ deɛ wayɛ ma me nyinaa meka sɛ nyɛ mefa na mɛboa menim sɛ bintumi ntwɛ wo ka da deɛ wayɛ ma menyɛ obi a ɔte sɛ wo ɛno nti ama metwe ne ho sɛ sɛdeɛ wosi yɛ ɛne wa osu bampa yi sɛ me mamfa ɔdɔ anware wo na medi biribi foro akyi kɔware wo a mɛha wo aha yɛbɛtena ɛmmia no nyinaa yɛne nkye nti na meka no kora kyerɛ wo sɛ meserɛ wo ɔdɔ no a mewɔ ma a mepɛ w'asɛm sɛ me nua na mmom mentimi ndɔ wo sɛ me ne wobɛware meserɛ wo tema se na yɛ nyinaa yɛntam nyɛ dɛn ɛnte na ɛbia no wanya obi a ɔbɛ dɔ wo akyɛɛ me because mewware me a mmoa m ɔdɔ no ne hɔ saa sɛ wo ne ne ka sei sɛ ɔyɛ ɔbaa bɛrima wo ne ne ka ne sei na ɛyɛ ne yɛmpo sɛ dɛn aa ɛnam sɛ wonam kwan pa so nti no ɛno me nsɛm a ɔbɛka wo ho ɛdɛn yɛ ho ɛnyɛ adwuma obi yɛ hɔ a ɔbɛka kyerɛ sɛ saa me ne wayɛ me saa no ɛneɛ mesusu sika a mede ama wotua ma deɛ ma m sɛ wobɛtumi ne na negotiati na wobɛtumi atua mu bi ama no a fine fama no sɛ wo nnibi nso a wobɛkɔ so aa yɛwɔ ano bɔkɔbɔkɔ apakyɛ wo aa kɔpem sɛ mo ntam bɛte na ɔno anya ne ho nte aseɛ anyɛ saa na ɔde pain ɛbɔ dua ɛbɛnya wo ɔde pain wɔamfa kosua ne yɛntoa koraa ambɔ dua na ɔde n'ano ɛka no me nsɛm fa wo ho ɛbɛyi adwuma ɛmfa ho sɛ wɔnyɛ ɔsɔfoɔ anaasɛ mfa ho sɛ wɔnyɛ kristoni sɛ wɔyɛ kɔwensane mpo na woatete ne saa pɛi bi kɔ so wɔinvesti wɔ mu yɛwɔ nice wei a yɛde te ɛ ho fi nnipa nde story a meka kyerɛ wei gal yinya abɔterɛ kyerɛkyerɛ mu kyɛ ne sɛ mepakyɛ wo wahwɛ me deɛ but ɔdɔ no ne ho bio ama bɛrima no te ne ho ase ɔsu sɛ dɛn koraa pakyɛ wo sɛ dɛn na ɔsɛ sɛ ɔmentimi no nware ena kakra 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 omuntam tira kase bia buru ya okuru geli nke enye jumo be bia geli se bia samune nu ya buru okuru geli ebe ye no so juma asekwi ba kwa omuni so be de no nyina ma na so o jeje na ma ne do nyina be di wa kumem na utiti no what sa unfairness utiti no painfully e jai no ya 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 e bu no so onyo bia wa ye shit bi na ko po bi fufu a me ka me kire wo sa love na o despise you know sa love na o porto ko ne you will never find such love in your life. Remember, life when you know those who will come and disappoint you. Remember, but they will never stay in your life. Or one person may stay in your life, or one bro, or one teacher, or one oh, so one bet true love. So you reject that true love. Be careful of your decisions. So when you say, "Untimi," and you will be back and come, kuyere, and diere, and jino, and jino, and the money we are not manako. Why jino? The love will be a either so over cost one another, and as over pay nyansa. Kuye bi na na dipana kasa. This habit is becoming too rampant. And yet, I'm not telling my bawa. And yet, teach you in the manner. And yet, my money is hard. Open a manu and the channel. And yes, sir, no mensam. And back off. Once again, I'm your favorite counselor. Counselor Kitchen, bless you. Bye bye.